amazima gakatuna mu bebasa mu kidonga ekivuga ngekirimiri todde ekiwuli enso lwaki tujjako isimu zaffe okwewala okutaataganya omukolo gwa chiefu.
Information.